ebusuafo amudie manase mo hweme eye mo amode sikonkron biscout na na prempe ene kasei ebusua na wotwimu nzo no oman Ghana yante asemde yante asempa ebre a yenyane tiyese eye akwanhie bi esi ewo Accra Road eye ekuro bi efre ne chichire Accra Suhum Road na akwanhie kase esi ye eme nipa maako maako 10 ehwro monkwa ama sabra mekase enipa maako maako 80 ene prepra ebusua eyare hosem na dane de nyina adeye baako a betai edi ho nkomo eka ho asem ene akwanhia a esisi ewo man Ghana mu empenifo ze si yikwan na anka wodan a ofise ekwan ne tene akwanhia eya adeye bia ebetima to nipa dase ni bia ewo asase wi so na eno ntina empenifo no dane de nyina yede ya no eguo mo so se ye wade bi wo ho a yitimi ebo ho ban yitimi ebre ano ase yitimi si ano kwan ewo mu se ewiase afa na baabi ano akwanhia etimi si eye no kure nemum akwasi buro ni nyansem no wotime hu se ade ewe ni ade ewe ene ema akwanhia esi ya oma kwan so anas esisi si akwantempon so pa eja kwasi buro ni nyansem no wo hu se ekwan bia no ewo se emutimi bai etre ewa sene beya cars na edi akwania ba ekɔ no se bi mpo a so opese wo yifa ho a wo behu baabi ewo se wo yifa ho ene baabi ene kwan se wo yifa ho ne so be kurum ha akwasi buro ni nyansem no watimi ayi kwan in such way se wo bi anya hoto ebusua menkasa akwanhia ensi eye aburukire ha akwanhia esi pa nemum wode akwanhia a esi wo aburukire ha etoto akwanhia a esi wo man Ghana mu ene nipa dodo a omuwu ewa akwanhia mu a ebusua eyare hosem aya na mebusa me ho se enti empenifo no adwene ene nyansa ewo mutirim enti adwene ne nyansa akwasi buroni etimi edisi akwanhia no kwan anaase wotimi de bre akwanhia no ase no saa dwene ne nyansa no ebi ntimi mba ye mpenimfo otrimu ana ebusua se kase twitwie kakra eba mekasere mu a na wode ya cheme efiri se mpenimfo se yedru amamfo so a ana ye kai ya no edru ebre se ya na makai eye bimia ba eboni ekwan a ababa wa no efa so efiri mu ene ni pampempem a akwanhia agye wo nkwa efiri wo man Ghana mu ebusua se yede enipa dodo a yarwe ekum wo mu ewo Ghana e compare akwanhia omo a akwanhia agye wo nkwa efiri mu nsem a metimi esisu dua aka akire wo se enipa omuwu ewo akwanhia mu no esiri nipa yarwe ekum wo mu eye yarwe kodie wu COVID 19 po ebaaye no enipa omowu ewo saa yarwe we mu no akwanhia baako a esi wo ebia kintampo anaade nanu esi wo kepo sonko ano nipa dodo a omowu ye ekura edoso kura se eye yarwe COVID 19 fi se baa Ghana nipa dodo omowu akwanhia kum nipa pempempempem akwanhia so ma nipa pempempem adane ayarefo se wuti mi na wo hweme na mekai wo yawa fache mi ebusua enunti ananano ebre aye mampenyi dada dramani mahama edi tu dwa se se ganafo eye na dom na omode o ma ne hye ne nse bi ma eye okada a sabra meka se ya bram no a enye adwuma bi mu no obema okada aba aba ye adwuma ne ahyemra e de abata mu enu ntina me babo nche meka se Ghana ya kwan po en support okada no etine se mbeka ya mi bu bebi se se wode mu akọ adidi na emu na ado mu kọ adidi no omo mba efi a ye nka foforo engu abonten se omo nkọ no mu kọ didi je se wotwen e ma omo omo kọ ye no o ma ba be dru fiansa adokrentia mebusa abewe nyina ne se wo hwe o man Ghana mu a akwanhyia hodoɔ a ɛwɔ yakwan so yakwan tempɔn so abusua yɛmpanifoɔ ntimi nyɛ biribi amfa ho yɛmpanifoɔ ntimi nyɛ biribi amfa ho sɛ ne bɛyɛ a akwanhyia hodoɔ a ɛsisi wɔ yakwan so no ano bɛtumi abra se akwanhyia deɛ ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi asi ano kwan na mmom wobɛtumi ate so kakra sɛ ne bɛyɛ a nipa dodoɔ a ɔmuwu ɛwɔ akwanhyia mu afe biam no ɛso bɛte abusua akwanhyia dodoɔ a ɛsisisi yakwan tempɔn so no ɛfa kɛseɛ na ɛfiri yakwan yakwan no a ɛnyɛ no ɛno ne nam so ma akwanhyia no ɛsi kɛse paa obi bɛka sɛ nana prɛmpɛ adravafoɔ nso nso no ebinom nneɛma a ɔmoyɛɛyɛ ahweyie a ɔmonyɛ ɔmo nneɛma ho nsɛm bi a ɛkɔ so ɛwɔ kwan no so ɛne nam so ma akwanhyia ɛta asi megye tom me ne woyɛ adwene na mmom abusua yɛakwan no ɛnyɛ ɔmampanyini biaba a bɔhyɛ anaasɛ nsɛm a wɔde to ghanafoɔ nim ne sɛ mebaeɛ no mayi kwan mebaeɛ no mayɛ kwan baabusua ɛbɛsi nnɛ wohwɛ ghana kwantempɔn paa a yɛda ho nam ɛyɛ single road ɛkwan a sɛbisɛbi weeba na weeba ne yɛbo nsaa ho no ɛno ne adeɛ baako a ghana akwanhyia hodoɔ ɛta asi wɔ yɛakwan so mede video bi bɛkyerɛ mu video bi a ɛyɛ me nua ɛyɛ khalifa peace dawa media ɔkɔtwaeɛ wohwɛ kwan no sɛ bi ɛkwan no teɛ no a sɛ kaa bi ɛkɔsɛe ɛsi kwan no so ɛsiane sɛ ɛkwan no ɛyɛ single road weekɔ weeba ɛni sɛ woyi fa ho a kaa bi wohu sɛ kaa bi asɛe na sɛ wɔnhunu na bi a woyɛ w'adwene sɛ woyi afa ho se pɛ na kaa bi nso firi ɛyɛ wo nsa wonsa bonkum so ɛɛba a wobɛkɔ akɔhyia no baburokyerɛ ha meka sɛ firi wohwɛ ɔmo ɔma kwantempɔn wohwɛ germany a ɔma kwantempɔn wonkɔhu sɛ ɛyɛ single road abusua sɛ wokasa na wode aburokyerɛ nnoɔma a ɛkɔ so wɔ ha wode compare ghana anaasɛ wode yɛ mfato ho a na obi te ghana na wɔdi w'atɛm na obi te aburokyerɛ ha na wɔdi w'atɛm ɛso hwɛ ghana yɛakwan na fa compare aburokyerɛ ha ghana yɛkwan nyinaa yɛ single ɛkwan no ɛkwan no nyinaa akɔ akɔyɛ ɛkwan baako ne ɔmu nyinaa nam so ɛnɛ wiase yɛtompɔn baabi a wiase kɔ n'anim aduru no saa kwan single road no ebi da ho wɔ wiase ɛnɛ woba aburokyerɛ a ɛkwan baako ɛtumi bɔ ntaa bɛɛ fɔ na kaase no nyinaa ɛkɔ bom se yaa woba germany a wotumi kɔ a ɛduru baabi a na mo a mopɛ ntɛm no mono mofa ɛyɛ mo nsa bonkum so na mo a mompɛ sɛ mobɛkɔ ntɛm anaasɛ bi a mobɛ slow down ɛne kaa kɛseɛ baabi a kaa kɛseɛ bɛfa aborɔfo no adwene akɔ ɔmo anim ɛhunu sɛ ɛkwan no ɔmo ahyɛ da ayi baabi a ɔmo a mopɛ ntɛm ɛbɛfa abusua wohwɛ ghana yɛakwan tempɔn so a ɛbɛsi nnɛ yɛntumi nyɛ ɛkwan a anka yɛbɛhu sɛ kaa kɛseɛ ɛnam ha kaa se nketewa ɛnam ha ɔmo a mopɛ ntɛm ɛnam ha ɔmo a mobɛkɔ yɛfrɛ sɛ ɔmbɛto ɔmo bo ase wɔ kwan no so ɛnam ha sɛdeɛ wobaa aburokyire ha a mede gyeɛma ne ɛyɛ mfato ɛkwan no ɛbae trɛ wa ɛbom bɛɛ tre fɔ yɛnyinaa yɛɛkɔ sɛ kumase a yɛnyinaa yɛɛkɔ ana ɔmo a mɔɔba no nso ɛwɔ other side enti ɔmo a mɔɔba no yɛne ɔmo ne twa ka yɛn a yɛɛkɔ no ɔmo a mɔɔfeesi yɛ no yɛne ɔmo ne twa ka biaa ɛno ara sɛ yɛɛkɔ ɛkwan no yɛ dɔbo ne yɛkɔ ɛni sɛ nkee sɛ kaa baako mpo ɛkɔ sɛe kaa kɛseɛ ɛkɔ sɛe a saa kaa kɛseɛ no akɔ akɔ sɛe no wodin bɛɛ 2 hours aborɔfo ɔmo nyansɛm no ɔmo nim sɛ saa kaa no ase asi kwan no so ɛbɛtumi adi awu ɛbɛtumi akum nnipa enti wodin bɛɛ 2 hours ɔmɛba abɛtuo saa kaa no afiri hɔ baabusua ɛnyɛ yɛ man ghana mu kaa kɛseɛ tumi sɛ si kwan so ɛtumi di bɛɛ bosome na kaa no si hɔ ɛbi wɔ kora no a mechanics ɛba ɛbɛyɛ kaa no wɔ hɔ fitafoɔ ɛba na ɔma baa bɛyɛ kaa no wɔ hɔ baabi a kaa no asɛe noa na ɔmo si hɔ na ɔmo wɔyɛ so ɔmo antumi anyɛ a na still no kaa no si hɔ ubon se ka kese a ase si kwa ne so no ni etwetwetwe nwura enwura o na mi aya na mi busa mo se enti enwura na ya etwetwetwa e de guo no saa enwura no se light etoso a ebeti ma reflecti ana enwura ni etwetwetwa o ka na se si wo omo ma ma meto reflectors bia emo bon bo ho a se bia wo throw light etoso a ebeti ma reflecti na wo hu se ka bia se si wo bibie no a ebubo bo ho sa empenimfo asojafo obi a betwem policefo obi a beyi nani na ka ne da hunsi wo ka na ase si wo no nso a wonfa eye reflector bia ensi wo e kire se ka bia sei indi se wo ba na wo light etoso a obehun se ka bia sei si wo wonfa bibia ensi wo na sa driver ni na ne ka ase no wo wura bush no akwa kwutwetwe nwura na wo de akwa kugugugu na aya na mebusa mo se enwura na aya omudigu ono e kire sen enti abusua ka na asesi wo no awomudi e champion fie ene esere ene ade ade gugugu kwa mu wo e pese e kire se wo ba wo be hu se ka bi asesi wo ntino ya hwee no se fofie ankwa nkoto ata na drive ni na wo ba no ono zo ne car light ba ko e yakata wan na wode kwa hwim se gurasha essence abeifo ene abonsamfo ene lawyers aw met me do amasem e dia ma o munti no ganafo e de samfo so ne free driver ni no e be kwa akosha abeifo na abonsamfo ti dan ne de nyina akwanhie bi besi wo gana asase so bia no enfumso no en free driver ni enfumso ni free obi ase abeifo na ekum nipa abeifo na abonsamfo ye ba be di bronya abeifo asori ebusia abeifo ni baby yao ni pana enam no so ye kase ye hwe obi oyɛ beifo a ana obi oyɛ bonsam a ana so obi enam no so ma akwanhia ne siye a ye bebɔ ne beyi ana sɛ bonsam no ye saa driver ni no driver ni na wanya hwe yi a enam no so ma akwanhia ne siye no ɔno mum na ye beifo ɔno mum na ye bonsam ganafo mum ye ninda ho mum ye ninda ho do science and kawose ye disisi si akwa no so mpo na ke chirechire dodo a wose wokɔ aha de enikwan se wokɔ kese aha de wose wo tobo aha de se ebusua wo bekɔ no na akɔnfo asɔfo amalanfo signboard nko na sisisi kwan ne so sankɔfo no nko a enoma ene sisisi kwan ne so a mo chirechire o mo chire kwan se wo fa ha ana bekɔ mo na de ehu hia no ne nyina sebi ya toagu ebusia ye koye anase e bae akwa akwa se ye di ye ho aboro akwa akwa se ye na ne nam so ye na ye kan obi na akwa nhia hodo na esi no ye na eye ye de se nipa wu e wo Ghana aten se eye nkofo bi de se nipa dodo ye be sori ne se nipa dodo wu nipa dodo bi ahwere mo nkwa aten se eye nkofo bi de because ebesi ne medwene ho amenti ase se Ghana o man penyi bi aba wo so yi kwan omampenyini bia ba wose waye kwan enso besi ne ye hu kwan papa bi omampenyini bia yeda abusia eya re hosem mo hwe sa video yi eya minya peace dawa media khalifa ene yeye eya video na wo ba be hwe no minya khalifa ene video ye khalifa ye ni pe bia watena america for so many years onimsi bia system no eye adwuma fa ano onim sibia eye Ghana system no so eye adwuma nemu ma branch no wonam kwan no so a wo hu se kai bi asei esi wo no ano ye video se ne be ya Ghana mpenifo bi hu se saa kwan wie so ene fa so ma akwanhia hodo no esi e wo ya kwantempo no so ye mpenifo ne de esa se wo mo ba people edu omanim na omutimi yi fa hunti no omo ndwene ye ntimemfo mo ebusia video na wo ba behwe no susua mpa se se ya na dwo anak saa die wi esia ebe de na kwanhia enko so video na wo ba behwe no wo de hwe ni din ne fa kwa adwendwini mu saa kwa wia so na akwanhia hodo ka sa hodo a asese esisi ya kwantempo so a ye mpenimfo na adwene enko so ayi jamu obi ade ne pe eye de opebia wo ye kwa ne so no eno ne nipa dodo na ewu busia mumie hwe sa video yi na mumie nyina ye nhye se ne beye a se bi a driver for am na nkwan so no mo beye ahwe yi na nipa nkwan ho hia
ye ewa wi ashi na usha Accra Kumasi Road. This is the main reason why you could see a lot of accidents on here. They say cars now move free in Accra Airbar. No, Saka we abe block us street no. And to a mo amu bahanu mukwa enere Airbar. And to a anu musi a sharp curve. Wamu amu free in Accra Airbar. No, wamu batu na ya problem. Usha Saka ni number ni. This is very very dangerous. Police for etimi baha. Police for etimi baha. No mu behwe saa juma we. This is not right. This is not right. Usha. Cars na ya ni tamara free asse because cars ka bi. Cars when okay musha ya me ka no. Musha saa ka we a ebei. Se cars na mu ba no. This we call other lane mo so wa ho. And to saa ka we abefa cars we lane. Abe for sack France fro sackas way abe juna shoulder and away so abe for way lane and she say cast me ba so we mummy hey you tell for she say cast me ba the car when abe and she say car be every in cra road no eba sackas way no abe blocking no. And a sharp curve and to a more bar. Definitely it's a bar to be bar. And remember crashes that car way. And to pay for or more so move to side driver way. No, he need to be arrested. Or this car need to be moved. They need to move it. And because maybe a car way, oh no. All these cars are a cranny Kumasi Road. Yeah. And a sharp curve. To almost a sharp curve no. Are you the one holding the car? Who are you here? You are a mate. Where is the driver? Hold on. Stay here. Stay here. Don't move. Stay here. I'm talking to you and you are trying to move. Stay here. Where is the driver? Driver, no. Huh?
He's to go.
He's to go where? You need to move this street before people die.
Where is the street going? The fault is there.
There's a fault there. You need to... Okay. Now show them. You see the big guy is coming.
Gang is here. Yeah, he's gang is here.
Don't worry about the gang. Look at him. Look at him. Look at him. You see, the upcoming car is coming. It's going to cause a lot of accidents. Look at
the ball. Baby, how do we not see it?
Baby, I'm not even seeing it.
And you're right here. Back to search.
No, back here.
And hiding on.
You need to call the ambulance for them to call the police. For them to direct people. People will die. And when people die, you, these people are the cause of people dying. That is the way to survive. This is. Okay, good. Let's see what's up.
Okay?
No.
Guy.
Okay. Move come from police.
Towing car.
Move from police.
Towing car. Wait.
I
want to meet you in front of a road room. It's when I say.
Into your 50
times. True.
It's near the triangle. But
I'm sorry. It's near the main center.
What is it? They want to call me say no. Charlie. We are not to call. My name like a car. Fancy green. No one. Then I need to buy a bobo.
Because unu bi sa hanu no ba si bi ba na ka bi su e ba ha
na ba ku jina ho na ba ku jina no.
This is dangerous. This is we ka say na enure e na say na say am fo bi awu ha
also hu ye
oh so wa hu ye no oh so wa hu ye no wo ba wo am hwe ofa ti say this is very dangerous. Ofa obot maka bi bi atira am fo. This is very dangerous. Where kasi ba mo betima ko am fo. Am fo betima wu. Mate ude ya be send am social media. Na police for ba asese yi. Sho wu ye sho wani mi ye. You see what I'm saying? You see o sa ka ba ku bi ba o. O sa ka ba ku bi firni wa e ba. Eh sa police for ba ha, sa police for beti omo. Eh sa ka no, eh Francis. Hey! This is very, very dangerous. This is not right. Mama ka ka number ni ye GG5178 Campaneka. They need to move this vehicle before people die. You see what I'm saying? Now these people cannot go because there is car coming. Now these people cannot go because there is car coming. They are going to get in an accident. This is the main reason why a lot of accidents is happening on Accra and Kumasi Road. You see that? You see? Seka bakusu eba waha. Boom! No biabu. Eseka kasi weba. Ni road. Ni kwansu na kawe abe pakio. Ni kwansu na kawe abe pakio. Uso wa slow down. Seka weba. Wesu bamusho. Weba o. Wea bloke. Wa usa wea kwa shoulder no. Wa usa wea kwa other side. You see? You see? You see what I'm telling you? These people, my uncle,
okay.
We need to send this on social media. The police for them who say, or numbers, and they need to be arrested. This cannot happen. They need to be arrested. What is the company name? This is the company name. Calling. Yeah. This is the track tracker number, and this is the plate. Paying for it. Paying for my money. Get you. Peace to our media.
You will be seeing for me, Sam will be a quaba, and the abed media in Subim. We a video, Mimia Khalifa, our that peace to our media, ano. Know. Okay, video, ye a bread out, who say, and no, maybe see a coso, oh, a ye a quantum pony so. Na me first, I could have you so, a bonabasso, Mimiano or bon homo dempa, Eddie Aboa, a ye, ne my concono Ghana. If we say ye me, or better now, brutally. Nim dear kakra a wobesuan wa brochere mpempino wo mose bibi e koso a entweya na wa kire na adwene e wo ho na yenwa ekoto se eno ma bi se e koso e wo akwantempon no zo no ano ye na adwene se obe video se ne be ya Ghana mpenimfo a omobubu nwia e de egu omaso Ghana mpenimfo a omafrefre omani omayo madwene se omonte se dogobi enu abe no Omen hunu enkwan a yen Ghanafo akwanhia efa so agye yen kwa efri yensem ebusua meda obi bia se awonya akonya ehwes ha video yi monhye se ne beye a yen nyina no yebetimi aye bibia fa ho se ne beye a yen nyina ye kasa a dane de nyina ye kasa no ebedu yen penimfo nanim na omo hunu se yen abre akwanhia ekum nipa akwanhia agye nipa ho do bebre enkwa efri omo nsem ebusua Eya rehosem na mefasa akunya wieso ama ebusuanfo a o mahwere o madofo e wa akwanhie mu no mefasa akunya wieso ama munyina hyeden obi bia so a akwanhia agye ne nkwa efri ne nsem bia no memawo dem no fadwie otwe dia mponyankopon enfa obi bia akwanhia anaase na makwanhia so woto ananan mu wonse do ekra ensi titiru me amenya ba eboni Rest in peace, Ebony. Forever love you.